Vamwe vemahwindi varatidza kuti vanotamba zvavo nerufu pakusvika pakufamba vakagara pamusoro pemichovha yemakombi. Izvi zvaitika mumugwagwa wemuna Simon Mazoro Zerod. Windi aonekwa agere pamusoro pekombi. Ngatione video iyi tione zvizere. Sakanganwe kubaya subscribe button, like button, ne notification bell kuti murambe muchiona zvizere pa Pahasha TV.